Hey, what up my people? I day sugar Pam D the mic when they call me Pam Dafa. Naungana na Da 24 kupiga vita madawa ya kulevya. Stuka. Napiga vita madawa ya kulevya.